Yo, Spliffons!
I chat them, I chat them, and I listen to them blue cloud talking on that.
Udala sauchi tamye fwanyi kore woji. Amo mabumabue kwa zukpetsike wonyinyim. Ukomre dzodzi obo yawe mase veve. Gake mawu sogbolisa kitikata ngor nami. Anyinya wudzi dava metsina vao. Nava kple kaka wudzi kple viawo gbogbo ge.
Woda tukpui melor miefo wodzi miezor majo.
Afima hafi ova kwe betsale ngor glo-bo.
Kwe otwa mi tukpui ne twa ntsitsi odeshi. Mfedi o be mi nkwe.
Yo,
Fedio, Bemin,
Miklok,